guhura ku manywa naba kataba mamagara nijoro nangiye kuji kataba tiwo shivyo kabanguka tujye kukata
tujye kukata
kanira nyeka kuraganira mazibaraka nirati nugire wasi wasa ukubaha siyasi nungwa umaze kushima nibi ibutuze kwishima
Sangibiro raru, uri rokoko, urubyiruko rwishyize ku myaka koko.